gushobora gushigikira carton ku mvozo uko afisi nzuri mu kumenukira urupapuro nguru araruzidara muri FTV tuze kugwerekana muri FTV nibaza ko na manager wacu
bwabo ngaho ibyo dusaba ntitubibone tiko turavuga ibijanye na droit d'auteur umengo tuwaye mu mutwe iyo umengo tuwaye mu mutwe nta muntu ashaka gucumva yaba obedia tiko turavuga droit d'auteur batuga ngo rindira ngo turacabite
kazoherera mu nzira imyaka n'imyaka
umva ibintu by'abarundi turabimenyereye ni nzokubarira tuzovugana zo gutelefona ibintu bya nzonzo nibyo baguma mu ariko nibaza yuko uno munsi hatari akenewe ayo majambo
la famille savage j'espère que vous allez bien amaro cyane bakunzi bacu ba FTV dessa 56 nabara mukije mu dehengeshanya kwa mukirana right now isho boy MC Dolanije the number one in our country behind camera Jimmy yakohama umwe mu basore akora bikora neza mu FTV dessa 56 reka rinda baramutse mu dehengeshanya kurikana ama exclusive news z'icyana kuri FTV mu karonka bimwe mu bintu bimeze neza reka rero ndababwire abatumire mfise guys murabona ko ndi kumwe na ba rasta barinze sana cartoon duherukana kera cyane umwakura arinze na mezi iwana hano kurundi ruhande ndi kumwe kandi n'undi murasta turaza kumenya uwari we ndetse batubwire kidogo reka rero tukame twakira ko twama twakira kenshi vibe yo ya atari che Mr. Jazz Love iko ayi sasa cartoon bro egereza mike umeze neza ewe anadutangurira rero kwanza tupe akapera kidogo akapera kidogo na kitare yako safi kabisa dukubitire nayo zanda gufati twene sasa ndakumaria pote kabisa
Yeah. njarabia kia kwa nchenda bituka kwa yejuru
ya
yes
sana bro
astare sana
ya
stare
kutamu kika na chat right now guys na wakiku ni kuna rastaman kwa wakiku na mwini mwasta kwa hindi handa kia big up sam hata ni kareli tabaki ni sumiri kanda wa yagechi bro na kwa kutu gana rizani nongo si tuse urupa kwa wenda sanzo urupa kwa wenda rafawa wetu na kato hei mwesi na tonatiko kato na sanzo izina diyo yike mwini kato na shoko mwupa kwa wenda naona hindi kwa niteko object demande de sponsor deka kato demande de sponsor ujigamu iliki witani mwini mwini
twe tutaronka ubwigenge umurase umuririmbyi adashaka kuronka ahavugiye adashaka kuronka okay aho tuvugira ni ngaha mugabo ngaha naho ibyo dusaba ntitubibone tiko turavuga ibijanye na dura dote umengo tuwaye mu mutwe umengo tuwaye mu mutwe nta muntu ashaka kucumva yaba obedeya tiko turavuga dura dote batubwira ngo rindira ngo turacabite
kazoherera mu nzira imyaka n'imyaka
umva ibintu by'abarundi turabimenyereye ni nzokubarira tuzovugana zo gutelefona ibintu bya nzonzo nibyo bagumamo ariko nibaza yuko uno munsi hatari yakenewe ayo majambo ya nzo kubarira nzo kubwira tuzovugana nzo gutelefona ubu hari yakenewe live nyambo ugomba kunkorera ikintu kakinkorera atabirebire ya
ewana katona sante sana
ego ni mudusabire mutuvugire kugira ngo inzo ntitugwe ko vrema kubara kamara maza nk'umurimbyi kaje no kuri ego murabe wihereye ko
kabisa
na bosi wawe support ndayigusabye ni demande de sponsor ndayigusigaranye kugira ngo uzumwereke boss arabicyo yokora kugira ngo natwe dushobore inzu ntitugwe ko nuko
yes nibaze yuko ariko radukurikirana live kuri nkuko mumva ko afisi ibazo byinshi bitandukanye bakunze bacho FTV urunani rwo gushobora gushigikira carton ku mvo zuko afisi inzu irimo kumenukira urupapuro nguru ararusidara muri FTV tuze kugwerekana muri FTV nibaza ko na manager wacu ariko ararukurikirana azo bishitse akamukora ku mutima nibaza ko azo tubwira tukubwire carton
yego yo bagize neza kabisa kandi bishobotse nawe yo jaka akamfasha en direct byose birashoboka urashaka kuba ka nimero kanje ka telefone ndibaza
ndibaza ko ngaha nyine iriko isanzwe iriko voilà iriko iyo ngaha hejuru 70 78 232
iyi ni WhatsApp ya iriko yo kashi ndaza kuyitanga mu nyuma ntangorane
Ndaza ko shwa gutanga ko ni ya Eco Cash ko bwa bifuza kugushigikira babikishije hano kuri televiziyo yacu kuko bira.
Bo, nje nibaza ko niyikora kubera Eco Cash imengo barayiguruye.
Eco Cash,
ndi kira.
Akwa mu cash, mi cash. Okay.
Mi cash sanzu ifise.
Mi cash imengo ndayifise hano.
Yes, irabe uraza kuduha inyishu canke uraiduwa twicishe mu kiganiro. Biga ni ku kajambo kanyuma umva ushobora kubwira abarundi ko radukurikirana nakahe kubijyana na sponsor canke gushigikira carton.
Abarundi kintu bose kuva hasi hejuru kumumwe wese icyo ashoboye gukora iyo gikora uwo musaza agafashwa umva sinabyinshi yisabira no gusanura
kuko ntibati umusumari sima amabuyi
yes n'ibintu bito cyane dusize umutima hamwe nk'abantu dufite urukundo mu gihugu dukundana nk'abarundi
kabisa
no gusanura gutangura ngo tambe ngo mama mashini ngo
inzu isanzwe yubatswe no sanura
ya ya umva niwo banyumva wese nga afite umutima umutima kirasta ku mutima wajya urukundo ragoye nibake ko naho bara gutanye sa ku barati ku mutima mwiza je urukundo ukunda abantu cyo gukora igihugu nk'ikinikana
ya
ko je nira kama wose abantu bisha barashoye gufasha umuntu umva tutugiye hamwe bashaka dufasha twe cyadufashanye biroshye cyane ati kamunote ya nuko nibwo nyine mushikiye cyuno mu mabire abumva ko kamo nyine yo support yo mushikiye arabe nawe abaheza abanda yakorera igihugu abana arakuze no batagipambana byatari umuntu aba yararose abakorekera igihugu abafise uko yiborogera abafise baba baramuhaye kabi ifuro kuba baraba gishoboka hatyo abanyamuziki nibo tubabashaka kumwumvira tumufashe natwe dutera intege mukobwa nk'ibyo tumufashe tamabewe abeho neza abone ko afite abana yabyaye afite ko avukiye mu gihugu kimukunzi yamani
yewana kabisa asante sana bro
asante sana
reka tugushimire cyane ku mwanya wa duhambi
kweli cyane nagenda abashimike
ya carton kajambo kanyuko kurangiza watubwiye ko wabutanga nimeho yawe yari mikashi ikintu umva usubira gusaba abarundi muri ko radukurikirana muri rusangi aba manager ba makampuni atandukanye aba diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse na afise ibinyamakuru hano mu bihugu bitandukanye basanzwe bari mu bihugu byo hanze ikintu wumva ushobora kubasaba cyo kugushyigikira n'icyaha mu kurangiza ikiganiro
mu kurangiza nagira nsabe abantu bose bafise umutima w'ikigongwe ukogwa ko wese wari wese ko yogira icyakoze kugira ngo iyo nzu ntingwe ko tuyisanure natwe tubiho nk'abandi nk'abaririmbyi nk'abandi nk'abantu b'amateka nukuri uzokoresha igikorwa nibaze yuko azobakoze imana nizo izo muriha genda cyo fise no muriha ariko turasaba yuko abarundi bova mu gacerere babonye amatangazo nkabijya biko biraca kuri YouTube byerekana iyo ubufasha nibaza ko byubahiriza ubari wese akagira ica tanze ni benshi bari hanze duha twumva ngo barusha kurunga kubufasha bugaca handi nibona dushikire nico gituma mu kanya gatoyi impava ndabaha limikashi yanje ndabena account nuguruje kugira ngo abo bantu batanga ubwo bufasha babwitangire aba diaspora barakunze gutanga ubufasha mugabe yo babutanze kenshi nibushikire uwo babuhaye kubera bacisha mu zindi nzira handi hantu byari byiza yuko bocisha direct kuri we kugira ngo
nimeri ya mikashi ya wayironse ugire kugira ivuga
kugira ngo cyo kintu oya sindayitora
nacu tangiye limiter eko kashi yawe bagutelefonye kuri nimero yawe ushaka kucitangira wowe nyine bwawe sibyo itanga wewe wa direct ipasa ubu yifuza gutelefona agutelefone uvuga ati ndi naka na yifuza kugwa support hamuga cumwa nimero ya limikashi
bo nuvuye nka WhatsApp nko kuri nka WhatsApp yanje niyi ya 70 78 230 barashaka kuntora kuri limikashi kuri WhatsApp yego hanyuma tukavugana
ambiga limiteri ya 69 070 07
nayo yari iwanje muga yo ntiraba ya ntiraba ya limikashi ntayo niko ndabona nga mana yange
yes, sibaza kuza kwira ka tone ka tugushimire cyane mu kiganiro cyacu wakoze kuduha umwanya
merci beaucoup
yes guys tubashimire cyane mwe mara komara dukurikira muri FTV mara komara MC Dula Ninja Dula Number in our country mwe mu ndende cyane kudukurikira natwe yose ko FTV dose cyangwa se FTV page ya Facebook bivuye nuko Facebook twahora na hari kibazo yahuye naco birashika rero simbira kuri Facebook ya FTV dose cyangwa se Burundi ugire sabone gusa kugira ngo ube exclusiveness ku makuru acano muri FTV dose cyangwa se twari kumwe na Carton twari kumwe n'undi murasta asanzwe ari muri team yitwa gute ya team ya
Fire by 25
yeah. Vuga dukore yeah. Kabisa gang ikomeye cyane rero abana baro star twari kumwe ku munsi wa kabiri bazashobora kugendera Carton kuba bikundira kuba bimuramvya kuba bahehe abajournaliste murashimbira murasimbira hariya kwa Carton murabe imbega byifashe gute hama muzuza muduha exclusive news kandi tariki 11 ku ntara ya Gitega murumva ko afise concert imeze neza bisaba ko muzoge na mushikira muri benshi ku buryo bizogenda neza cyane Carton atanze nimero yari mi cash ya 65 85 21 72 amazina yiwe ni Amerike ntirampiba Carton kuri rimi cash tres biriamo ni 65 85 21 21 72 merci beaucoup turabashimiye cyane murakoze cyane hasta la vista Jabris one love.